bakona balesizungu edlula amalanga bakona bahlubekayo edlula amalanga sibo moyise ngendlela yethu yonke okuhle singakwenza edlula amalanga
edlula 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 edlula
edlula amalanga ubuso mabukanye ke edlula amalanga izwe linenhlupheko kukhona ukukhala edlula amalanga
edlula 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 okuhle singakwenza edlula
zothando edlula amalanga siyasi shiya emuva edlula amalanga kodwa imbewu enhle esiyi hlanyela yo iyasi jabulisa edlula amalanga
edlula 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 singakwenza edlula.